Dumelang. Ke nna Sello Motloung. Ke bapala party ya Bra Vusi ho film ya Heartlines e ba reng ke Family Portrait. Bontate bophelong ba ngwana ba bohlokwa haholo. O tlameha hore ngwana ha o bona a bone seikokotlelo. A bone motho ya mofuthu ke yona ntho e bopang motho.